last time, last last piece of car. Zero girl, shy line, shy in a vanta. Petty for the damn yama belly paddle lamb. Handy man, that is going to go to season ya. City nice time, last last piece of car. Zero girl, shy line, shy in a vanta. Petty for the damn yama belly paddle lamb. Handy man, that is going to go to season ya.
Sazolunga yobanga tisesithakile ngisho nalezitha thina sobe sesinqobile ngisho nethupheko thina sobe sesinqobile ngiphethe uforza metsi ifuna lamamitha eish sifuna lamamitha ngifuna ukumithisa sifuna lamamitha sifuna lamamitha ngifuna ukumithisa sifuna lamamitha sifuna lamamitha ngifuna ukumithisa sifuna lamamitha eish sifuna lamamitha.
E nami ngifuna uphila nice fane nomfana kakhoko nami ngibe right. Phathe locations okhona ngivuka ngidli rice. Kushele sifane ngizophumelela ngisasemncane. Ngihlala izingane South Africa igcwale ngami ngoba ngidli life futhi nesidwadla. Ngapha mfana ngithenga ngisha ngibheke ngisha iprize. Phathe isumbulu ngizokhona ukuvuka ngibheke ezama. Ngiphathe nalezama ngijabulise umama. Kuyobe kushina amatwana kugcwele nale ngane. Kuzobe kujava mfana kuzobe kudraya nale khala. Kuyoba mnandi mfana mase ngibona umama ekhala. Ekhalela phela kuthi injabulo seyambaba. Soshuba ntwana vele uphori mfana maka ngifaka. Lekhe mutwana vele kona yeyi ngisazobhala. Yongena ku industry vele mfana ngisazoganga. Ilani ngisazolibhala. Yongena ngalo job. Yongena ngalo job. Yongena ngalo job.
Funa la mamita,
e nami ngifuna uphila nice fane nomfana kakhoko nami ngibe right. Phathe locations okhona ngivuka ngidli rice. Kushele sifane ngizophumelela ngisasemncane. Ngihlala izingane South Africa igcwale ngami ngoba ngidli life futhi nesidwadla. Ngapha mfana ngithenga ngisha ngibheke ngisha iprize. Phathe isumbulu ngizokhona ukuvuka ngibheke ezama. Ngiphathe nalezama ngijabulise umama. Kuyobe kushina amatwana kugcwele nale ngane. Kuzobe kujava mfana kuzobe kudraya nale khala. Kuyoba mnandi mfana mase ngibona umama ekhala. Ekhalela phela kuthi injabulo seyambaba. Soshuba ntwana vele uphori mfana maka ngifaka. Lekhe mutwana vele kona yeyi ngisazobhala. Yongena ku industry vele mfana ngisazoganga. Ilani ngisazolibhala. Yongena ngalo job.